Ne jajawa gini wawacho mondo mi wayud lokruok mondo mi wager ajapwa ni giwinja ajawa ni en marwa to kokwa wuoye to samoro dipar ni dhi adhiya maber ng'e ni samoro jomasiem wang' ng'ato maonge kaka samoro kaka umari ka in kama samoro nitie gimitimo marach to kapok ng'ato okonyo umari katidhigo marach ok inyal change idhi paro mani gino dhi kodi maber iwinjo mano is the fact koro samo wuoyo wi gigi iwinjo kwa wacho moro ma negative about you to maybe that negative momiyo samoro thumi ni kanyo kata negative no nikech odor na jawo obed ajawa worldwide ok ni ajawa to the world ng'ena ajawa to the world matin ajawa no dhi e world pod odhiga pok ochope
worldwide
imbe nyaka inyis ji ni imbe in gi heshima ni moro iwinjo koro ka ijo ohangla kawuono oyudi gi example e dayon inyono scandal odhi kiny in gi akwino chogo inyono scandal odhi kiny in gi kwin nyandhewe inyono scandal odhi orucha ting'ata tachiel iwinjo koro kata debedi ni ginene onego bedi ni ibedo kata ka ichodo chodo ji chodo iwinjo kata kichodo tikao chodeni ni imiketo piny iwinjo lowa chodeni mondo iket tich mbele ok ni koro indagini tok chodo indagini gobe chodo achudo ainda chodo ori nyandani
pok awinjo
aine pok iwinjo bang'e higa no in gi
ginda wonyandane en ng'ama orito mana chien kanyo
emonolokore ok de lokore sani magima wang'eyo kogik sa ochiko kata ka pok sa ochiko sa aboro nyakoseter gari en wanawano orito kata ka en magi gimano kata ka gwaranano to en e gari en osedhi olorne gari koro irito arita mondo bos obi okaw nyare gidhigo kaka ne kaka ne gidhi mano ka tich odhi oko to ka tich ni mta to wang'e ang'e ni nyamigori ni orido ginene mano koro the same ekaka onego bedi ni okoth jarapogi be ne tiyo ok ni
manyiso ni joge to iwacho ni chodo te
chodo to gichodo chodo to gichodo
baba chodi to ne kaka itimo
to rangi nitame chodi nang itame chodi itame chodi to gino sebedo ni koki chodo to be ok idhi maber ato ko ng'adwa sapoti kok ginene ong'ere nyiri nyiri gi kaen gi lwete nono kaka achieng' ng'ade promoti mana koro giwinyo nungone to landi iwinjo to kapo nono ni ginene
achieng' ng'ade onge gire moro
adong' en gi siandane
omen siandane makoro
gole oko mana adier yani pesa ma en ok ni onge pesa aching' abi bende pesa pesa ne pod ok en e klas monego bed ni maintain okoth jarapogi ok onyal maintain okoth jarapogi gima onyalo timo ne okoth jarapogi maber ma best en oland thumbe okoth oland shows to owinjo to dhi owinjo to dhi
chimpian Come on.
Ka scandal moro wuok be gichak gichoro achora kamano mago koro tich ma sianda koro sianda ginene mane gima koro nyalo lando iwinjo koro nyalo promote okoth in that way
manyiso idwa timo wacho ni achieng' abi gin e group mag joman gi sianda johawe
nyaki onge sianda ng'ama dewi onge mane gi sianda be tero Dubai chamo koro gik man
kamaineno
gima ne okotho timo ineno chiegi kata siana ne tindo mar riembo dhakoni to lok en gima ber
weche mopondo weche mopandi inyenyo e lela
kineno kokuo kuomi matiende ni onge
ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eyane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kai. Kete mana kukidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Yes, nyakwara mogi machiegni kendo mailungu ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Kawuono ni ndi wachako biro kai ndi wangia sango winyo. Wawacho kawuono, kawuono ni tingeno mate nikechi wawacho ni Juajawa, Mon kod Pete, Part 4. Hey, yawa. One ge part one, one ge part two, part three, sani koro one part four. Part four makawuno, adwene uwe kuom neno ka gimoro trend kacha mar abi. Akieka tabende asango winyo senene, but adwene wachaka gikanyuno endo ni keche ni masane wache penyika endi. Ni uwora pogi, nitire kaka gajo regi abi kanyo endi, achieng abi. Ima bende, juse wache mangenya enya. Podi lunga numari na shumari dha kongo udi nigichake kore kumnyarieto podi chwako sitirungi. Katenya la wacho numari chieno jemo nembele chieno mene nembele mengo. Mengo nduboka. Yai paru maricho. Bidikole nyaku watiki kapoki subscribe ne channel ni ndito subscribe ni kech. Kaindi ya meyude. Koki nene kaindi manugi mapoko temure. Katake nene kumoro mago panganga. Manye manaka.
Lekino nagebe dondore. Jindondi moko matindo tindo chucho chucho chucho. Jidwa mani nyaka gichuni miwe. Katete ya mama na nibadhiri ni yep ni. To nyaka chuni miwe. Jidwa mani uwinji dogi. Jaluo will always drag you. Mondo miidonji uwe ya nishu maroma. Katoko usika kodi. Donka mani kake ne gigoche na niyo wa misi. Inangomi okagi maroma ako jawangla musie. Pinito kidwa uwe. Ibadhiri ya badane. Todeja angla moro, to dise uwe kata de eninda, ema wachi no mako, sani dise uwe makati tuwa. Oka badre, okay, in fact, I've been away for long, like 4 days, 5 days, poko nena. Na the job, nye niko ka the job toka chiem, na the job Nairobi. Tokuma na the job Nairobi, no. Jichanda gisime ma, nyoro ka traveler duogo. Ensime ma kata nadhigo kata gari nadhia gore gi gari pinyi. Ensime moka yue, kata nato riembo. Eo amisi, wacha abini, wacha chie ngabini, te wacha ango. Angomi ukidua uwe. Achie ngabi, unge achie ngabi. Chie ngabi nya ugenya. Chie ngabi ya nyako maro majo angla choge thum, techa. Giangla mapuku choba, uchoga chie ngabi mano bejo angla. Mano akogo thum, mene munge thum magoye. Mano ene munge angla magoye. Achieng abi nyao genya. Very wonderful lady. Beautiful lady. Koro wach moro nitiere kae mara achieng abi no. En wach ma ji oseketo ka ni achieng abi serore gi jo angla geny. Ni onge jo angla mapoka achieng ogo onindo godo. Ang'o matimo ji? Okay, an koro adwa wuoye. Nige jomoko wacho ni oo amisi. Wach ni nikech koro mnyano kotho osiep ni okidwa wuoye. To kata uumbe, ingeni badhu wakutona badhu la diri, ingeni okothu to siyep na. Koro jara pogi, kata uji, ingeni kaya ini usiyep ngato. To kawachi moro maketu ine misiko usiko, manu koro kusiyep. But wawa uwe, I just want to talk with wisdom. Unge ya wisdom. Adwa nyisi ugi moro. Ineno weche, magi gine negi, kia, ya anglo sero rege nga, nyakonyo sero rege nga. Tachie ngabi kori ngeni gone koko, ginyiri te. Nyiri mang'eny ok kata nyiri te nyiri mang'eny go koko wacha chieng abino chuo bi winjo ka go koko mana winjo ka ng'ane yanyo jo angla Mr. Kede yanyo jo angla ni magi be jo celeb moko ma ng'ato wacho celeb moko mondo mong'e gi luland you don't go that way adwa nyiso ineno nyiri moko ma kori neno wuok ga chieng abi mager jok machalo kaka Lady Vigi ni ka Lady Vigi ni be dwaro mana kaka nindigi jogo to pok gi yudo mana chance first of all Achie ngabi, en makeup artist, en moloso ga jo angla gete, ungeja koro mane momyo ji ngiyo ni ji paro ni osenindo gi joangla go kia imake gi wachae magini ango gini it's well it's okay kata mana nyiri moko gi let us be honest nyiri moko mineno go koko mang'eny gi gimbe gigombo nindo gi joangla be momyo gin e group kanyo mago joangla mang nyako koseneno ni en poko nindo gi joangla to neno nyako wadgi mosenindo kacha tineno ka nyako no koro rach ne igoye koko ha? Gin koro giwuok oko mager jal mineno ka ni owene joangla mondegi wene joangla mondegi to gimbe gidwaro monde joangla no oro uni mondo ukwer achieng abi ha? Kata nyiri mamoko go were uru gi nyiri go kata gin gimbe gidwaro mana nindo gi joangla opportunity mapok giyudo ka giyudo they will do it ing'e ni sama ng'ato nie mar wadu sama ng'ato ineno mar ng'ato tiwe ni berber inyalo wuoye wa but you don't know ni koketi situation no to in inyalo timo gimopogore mane momi ineno ka ji elect ga leaders wuondu ni un kodgi ni amina ni ah kachopo kacha dhi losonu barabara kachopo kama okadhi ano kadhi change timore kamano but who the trust nikech ung'eye mana ka un kode situation but pok ung'eye ka en e leadership pok ukia gimatimore iye kacha nyiri mago kokogi gin mondi giwegi gimbe gionge chuogi gimbe gidwaro mana joangla go were uru gachieng' abi the first thing achieng' abi en makeup artist en emoloso joangla gi te kadhi dhi e studio kadhi go video en emotimo koro that opportunity oyudo achieng' abi be kata king'iya ng'iya yo maka kaka omiel godo kaka otimo nungo ne onge jawangla kata politician manyalo stand that you can never stand that okinyal gwi mora moro oknyal stand that in binge kiuno machieng' abi ni godo kosi we na achieng' abi no kore na ena nyiki moko to mane momiwinjo kanyiso ga ji niya if you pay your dues they will pay your bills pay your dues and they will pay your bills Achieng' abi nigi something, en gi something machuo ka neno, ma joangla go neno, wuoyi moro amora, kata an I can never stand that kind of kiuno. Kata mana churi no ok nyal stand. Ang'o miwacho? Kata nyiri moko nitiere ma jonyiego ma ka gineno kata kaka ng'ato miela kendo en nyakono koro joge, nikech ok onyal miel kaka nyakono mielno. Nunga chieng' abi cha ng'ama nyal kata chuori in kachuori kata mana baba wuon in nyako ma dhoge ng'eny mipinga chieng' abi no baba you can never stand that onyalo we meru modhi ni chieng' abi what do you mean we uru miloru chuo moko ba winjo ka yanyo joangla ni joangla chuo be yenyo e wach chode ka be chuyenyo joangla gi koro chotgi chode margi gi ong'eya nikech gin e limelight unang'o mutimo madongo jo fans gi ang'o magitimo madongo mapok notimo du kadang' elu fans gi nigi mek biye limelight mondo gi une gik magitimo onge gima joangla osetimo kata chien fans gi timo madongo fans gi moko nindo nyaka gi nyimine gi cousins magi fans mineno gi weuru miloru an gima dwa nyiso ji lweruru joangla e wach thum ka ng'ato kwalo thumb ng'ato ka ng'ato komi ogonu thum mamit criticize but ok ni goye piny but magi ma kar familia we donje familia mar jathum werigo unless ni okoth jarapogi nosero nyar fan moro chi fan moro mano wuoye chieng' abi en chieng'a maka jawanglo osero to ugoye koka chieng' abi en chieng'a ni budwa nuduonge nyinge ema gik moko manono udwa nuduonge nyinge prince ndageni gik mofuofuo kwani nyiri owenegi ng'a winjo ni joangla gi to gionge yugi ok chung' to kata ero muwacho no monde gigo onyiso uni nubugo ikoko monde ugo onyiso samoro be ng'ato gima friendship magin go en mana yor tich to unusedhi ukete lela nikia ni oserore gi ng'ane uketho ne joangla familias magi bedru mos gik machalo kake keny wedhiye matek gik machalo kake nyodo wedhiye matek gimachalo kake tuo wedhiye matek gik moko adek go in life wedhiye ga matek mago gik motamo ji te otamo kosiwe ni nyodo no yot nyuola minyuolo ng'ato no iwe no yot dong ing'e ni sama pod iwinjo mete miwinjo ni sero yote to sama koro idwa many nyathi diyie ni kare sero en tich diyie ni yundo ne en tich sama imanyo nyathi iwe no yot oberber kar mit to sero en yot malich yondruok mit yot malich to kumimanyo nyathi en job daktari kende nyalo prescribe ni chiegi jalma ni chwade meya ariyo gokinyi meya ariyo go saboro meya ariyo sa odhiambo in iwe ni en wetugo tuo be kik iwachi ka ng'ama pok otieko journey mar this life, wiwe tuo mar ng'ato, tuo nyalo yudo ng'ata ng'ata. Kendo ito tuo ni nyalo bede malich ma ok berber. Keny we time wiwe, keny otamo ji te. Keny mineno ni. Tamo nyaka wuonu, dipenj wuonu bro nyisi, kako yware gi keny, nyaka sani pod otamo to jaduong. Keny gi kitu God. We urto uwe uwe madho uwe ntwe twe twe. Na neno kamisa kede, duwani uwe 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 to, ngama uwe yi. Wajike, chodo bi uwe. Jo yanglo oyene gi nyombo, mwono magedwaro. Mara mogik, nye uru maber ni nyiri, gen gi chalo mana kake. Ants, magi, ongino magi sukarika. To, chuo, success margi maketo gi sukari. Ngata ngata, katina no, ni kate muma, King Solomon. King Solomon doni na noka nyako moro na uwoka uwoka Queen of Sheba. Nuwoka uwoka Ethiopia kucha. Obiro nyaka Israel koni. Iningeni gine na enadi. Miles motu ulo. Wenyiso mana King Solomon ya ase winjo timbeni. A winjo ga timbeni. Ase winjo gikmete moga. Adwa experience go. Kama ni kake nyiri chalo. Nyiri okdi luo ngama. Nyiri riek. Ongene no ngama successful. Emo dhiri. Emo dhiri, kato kimie gimoro todwa no, nyako kama ni kaka, ngama nyota ni rie nina emodwa ni ubedo God, ngama nyota ni rie. Koro we uru, yini kanyota ni okrie nyako kubingi, nyako ngiyo mana ngama nyota ni rie. Mibro hido kataka nyako se ngiyan kaka misi kama, ongiyato wacho ni uwe, uwe ni agombo kote. Uibro neno kubiro ma, ubiro mana koda machigini, mana machigini, odwa ni ubikoda, kuriti yogi headquarter. But in the real sense, I'm very much sure, mato kora dok ne chieng abi onge chieng moro ma chieng abi bro dhi ni dio ser jawangla jawangla ma sere jawangla ma iro muwacho ni sere go ema sere ema chako ga eno ko bidhi nikech en gi gik ma jawangla dwaro yini onge gik ma jawangla dwaro yini ngi kiuno ngi kiuno ngendukori dhi uru mos gi gi jokanyana madwa wuoyo go jawangla be koro okan perfect wana joka jogo but koro nitiere gik moko ma kaina koro in msani in celebrity koro nitiere gik moko mitimo kando mos ma jo fans ni ok dwa ok onego bed ni neno ok onego bed ni ng'eyo kolik to lika lika ni ng'ato dwa goyi godo lakini wang'e kake waume kake wan fans ni wang'e kake wabro gori ni mondo waume ni mago to mwaketh gino to moko maga dara ka mi luor odi mi luor odi nyaki mi luor we uru keto monde uka ywak ng'eni ka monde uywak ma dhako pi wang'e chwer to ok ber ketho awi dhi ketho ot kiny ni ywag ka ng'e kiny ni ywage wadhi uru mos joang bas ni nyiri ma dwani onendi gima eno dwa mani olug artist misani. Let me shock you today. Give me kia. You know these musicians, these artists, these politicians, the footballer. Ni moto akuote ambali. Akuano ni politicians, leaders. Joangla, I mean, jatom, toge jabol. Moto akuote ambali. Ibro we ni eno duwari kia na mwani ya gina nenea. Nitie gimoti mokodi. Nitiere kake nyota nentie yoluoko kodi. Nenda kodi no inotieke. Dengi nyiwangla manindo gi joangla gi. Nyiwangla mawako. They don't have life. They don't have life and they don't have future. Dengi ano kanyalu mundo nga. Dengi kata nyiri muna nungu koko nikia nenendo. Ngege, they don't have future. Onge future. Kata nge ame ngea gigina ananyisi. Mi ngea unyaka doge ni bae. Ananyisi. Ozuwa. Because well, they don't have future. Dengi kata life magi. Their life is not good. Dengi ano kanyalu wendo ngato. Nikech ni tiere kake gika unyota ni cha. Toge medogo shy. Dengi. You know kena nikech. Angle ni juogi. Mpira be juogi. Siasa be ni juogi. Leadership juogi. Sama juogi duwani mwanto altemge maroti inabitimo kodi. Mi bro yido kata kake kuroluka na nwagoga mpira. Mi bro yido nikangpo ni chieng mangara enya. Tadu angyoni. Eto nyako mani manani ndogo cha ya. Nyako mana nendroga cha tena nga. Mano cho. Ja siasa be. Ibro ido ka. Ike mara siasa no kata kodwa gimoro da timoro. Ime to odhe manya nyako moro mo nendro godo. Nchika kodwa nendro gini. Nyaka chie moro yudu nga manyota ne shine god mano kowe mane mo ibro yudo kata ni artist gi kata ja siasa kata kata ja mpira ibro yudo kan tire nyako moro ma en kata gi chiege maber ndio to dio kao nyako moro mara racha kata in king'iyo opango ne oto ero mane nyota ne ma opango ne opande apanda kumoro ma ponono ni gimoro ba dhi timore ne marach to nyako cha modhi nindo go imitieko godo nyire aila go Ochuno dong in joka nyisi to yin ya gidu kiweno ni va misinat. Ochuno, mane mo mi broido katangato an jampira, for example koro anan katani an jampira, dire magocho, ching mangaro jan mangaro ma winjo kangato eya kawunta misi ugocho. Ibrunjo ka jok munge, katu siepe na ma close, kata jok munge koro gigampira. Ibunjo kwachun eh, nyako mana miso nindo gono. Kikowe. Ngato bibrunjo kata kanyisi eh misito ni nindo gi puth ma kawuni ipota pota ni nindo gi puth nikech ong'e ni nyiri moko mparo ni richo richo maginenego gin gi lak gin gi nyota kinindo kaninda ni ti shine politicians ong'e mane mibiro yudo ka ng'ato ji dhi as far as nindo gi janeko nikech oneno ka nyota ne nitiere nokotigo to pod nitiere kuma nyota nitie iumoga gi gimoro puth en gi nyota to koro situation mare cha moko nyal wuotha cha kuma nyota cha koro kidhi ng'eyo joma rieke madhi ng'eyo koro dhiuru mos ei gigi nyiri mineno kohero kasore ni en odwaro jo angla en odwaro it's okay dhi adhiya in ikasori jal ma in idwaro celeb idwaro celeb idwaro jo angla igombo bedo chi jo angla igombo nindo gi jo angla to ok inyal timo gima jaode to nyalo timo in kata gi brain ineno monde jo angla gete nyaka wini koro ng'ama koro example maber wini chinda en gi capability ini ni gi capability no en gi capability mar ng'eyo ne ni prince inda chite gi nyako ni ong'eyo wini ong'eyo hey, don't joke wini ong'eyo nyatubi mineno no en gi capability mar ng'eyo ni okoth jina ne chite gi nyako ni en gi capability no nyarmula ong'eyo ni amiso twage chite gi nyako cha ging'eyo ini yero iti gombo bedo ni ja anglo ni dikodi obedo siepni ini ni that capability igombo ni ja anglo ni dikodi obedo siepni but ionge capability mar ngeyo ni ngani chu nyalo play igiwa ionge god ja anglo ok chalo ma chi ja anglo chalo chi ja picha ineno kaka ja picha nyalo post picha ni mose goyo tineno kondiko ni wow this is a nice shot koro kibingeyo ni nice shot ni ma chie girlfriend ne kusoma mana client man nikech pichi ni kaiketo kacha mondo mine niya picha ng'ani lerga mondo imbi bimany tich kacha ni obi ogoi picha but jaode ong'eyo niya nyako mopost ni mata dier play godo kata mata dier ma client jaode ja picha ong'eyo kamano mbake jaode jawanglo ong'eyo niya nyako ma miso twangu ochoge thumni nyako ni amise player go amiso player gi nyako ni wini ong'eyo niya nyako ma indo chogo ni nyako maneno indo chogo ni nyako ni inda player go ong'eyo makata ang inda pande chogo nyako ne wichogo nyake thum kama nitie kaka ti gi chogo nyiri okoth jarapo gi nitie kaka chogo nyako amiso gi nitie kaka chogo nyiri okotho choga choga kama but wadhi urumos ananyiso wanyiso keny tuo kod nyodo weri godo weri go mar ng'ato weri go ng'ikari in criticize thum kokochi da okoth jarapogi ogo ni thum marach weri mano criticize uwe but kuma kori dwa ni criticize emi dwa donjo kuom wach ode keny mare idwa donjo kata e tuo mare idwa donjo kata e nyodo mare ok uyieni the most you swear to God I beg and you swear to God mwana kata uwe to ani wujo papo ni era yero mare
Dibedi ni ene manokao Kalamb King Solomon Mawuri Daudi mar ndiko wende mamit makelo mor e dhod chuny. Wang'ni ka idhi winjo wende mondiki agwenya kendo nigi ndhadhu mamalo e Ajawa Nation.
Makato weteda weteda unakamu
Wodo Papo Rongo Migori Eric Smart The Solomon's Pen presents NIV official album release tarika beach dwe mara par higani. Beda kicha, donje YouTube mar Eric Smart, The Solomon's Pen. Subscribe, duongo lang mando ibeda ngech kairito NIV official album release. Wangni, to idhi duoko erokamano kuom dakie peny ma dwe mara par nitie. Oteni, ukeni kod LTN, Luo Trending Nation, kamamo pandi inyenyo elela.
Osechako, bas
Asiye koro boge kawuno endi wan ga sango wenyo ma patango.
Ma part 4.
Hey, mukwongo winjo ka ji wacho e part modongo nango. Ma sango wenyo baba fundri.
Oh, ma sango makaw nyathi achiel yara wuod ga line up ndo tingo pam sa chika. Pop, it's not calendarable.
Kawuono tadwa ni wene joge namba ni ji chanda ni bana go wanyalo yuda sango nango. Eh, wanyalo yuda. Omenengo be ni miyo joge namba ni sanitie.
Abro miya gi chieng' moro. Abro miya gi chieng' moro achiel. Ka chunya ogonyore mar chuna.
Pues body.
Na body. Jogi poro tagi.
Mos jogi kawuono ikon gi ni to. Yude nang'o ji osebedo ka wacho nang'o chien kacha.
Mokwongo kapok wadhi gi show ni mbele. Yena go ne daktari wadwa. Luongo ni Morris. Dr. Morris, asante sana. Ngeni nitiere ng'ato ma nyalo yudo ka wiu romogo. Ayudo ka wiwa rom gi wi Morris.
All the way from Germany.
All the way from Germany.
Jomane ni kare jomando.
No, they are not just just but people.
They are not just people, people are passing.
Au pass here. Koro, Dr. Morris, asante sana.
Yeah.
For your support, advice, everything.
Support kanye mwwe, manu koro se miguok pesa.
Kinox pesa maslings dollars.
Dollars. Gisane, iwinjo ka ji wacho nang apart from usipi ma doctor, ma doctor.
Ji wacho ni asango winyo wacha dieri. Kenda asango winyo is the truth gauge.
Omari emaluwa.
Mago to koro, maige nge koro, sane koro wako. What do you call my false meter?
Meter nyaluti you got a battery, but gauge.
Gauge. I mean, kaka gienda kaponendo tiki generator tango bedi geothermal geothermal generator moro ma miguro pencha akatiki gina matindo tindogi
koro jo ero gimi wa
jo mo ero gik ma sango wacho santeni sana and ndeja jawa gini wacho mondo mi wayudo lokruok mondo mi wager ajapwani iwinja jani en marwa to kokwa uwe to samoro de par ni dhe adhia maber ngeni samoro jo masie mwang ngato maungi kaka samoro kako mari ka ingama samoro mtegi mitimu maraj to kapo kato konye umari kati dhigo maraj okinyalo change ini paro mani gino dhe hiko di maber iwinjo mano is the fact koro samoro uwe wikigi iwinjo kwa wacho moro ma negative about you to maybe that negative momio samoro tumi ni kanyo kata negative no nikech order na jawo beda jawa worldwide ok ne jawa to the world ngena a jawa to the world matene jawa no the world
podo diga
poko chope world worldwide koro ok ne jawa to the world ena jawa worldwide koro ko areke bisha gik mina na matino tindogi to di beda jawa worldwide.
Sani, wach madhi oko kae cha endo en mar Achieng' Abi. Togi oko jarapogi. Iseyude?
Wach Achieng' Abi gokoth jarapogi aseyudo go. Kendo ng'ato gocho na gocha direct ni asango to bi neno gima dhi mbele. Takono ni poka donje mbui to ka donje mbui to mane gima wang'o kungo rado go. Koro Achieng' Abi gokoth jarapogi ok gidhi marach. Gidhi maber. Mokwongo Achieng' Abi en nyaro nagi manyar ber. To koth jarapogi bende gi talent. Koro ing'e ni gik moko ariyogi gidhi kanyakla. Chuo ohero nyiri mabeyo. Nyiri ohero chuo manigi talent. Yani ing'ama dichuo nyaka ibed gi giri moro. Iwinjo?
Nyingi nitie.
Nyingi in go. Pesa nitie. Koka marno. Ng'eni ya. Sazana ng'eni akiaga gimomiyo nyiri ohero jok matiyo gi gik mago koko. Ng'ama riembo mtoka, ng'ama rege masin, ng'ama tiyo ohangla ka kuma koko ng'enye ma karrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kone dijao ngado gino to yuno wuok ka gimi wuok eh koro winyo gik machalo mago orego be the same kar lok obanda koro winyo gik machalo mago koro kama sinyo ngadore to mago ne mawuok ogo winyo koro kare ni goko kumi woye kare na goko
gari vuru
Girl change. Koro wajalo ma.
Koro.
Ni ohero chuo matiyo.
Kuone bagoko.
Gokoko. Togi.
Kakati jay giero.
Gide mago. Eh, chuko 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 chuko. Love you. Bas, koro kai ma ni ohero ji aina go. Iwinjo.
In pod ibedo kanyi ibed kumokwe dong emomiyo chija bank inyamo gi jowang'
mana mana adieri okawuondi mano emomiyo ineno ka jomijengo dhi gao oko nikech onge gi jomijengo mineno masero mondi gin ma jok moko matiyo gi masindi koroga cha paka kendo monohero gimara
kaka jaliedo ng'iyi odwa ni panido wachoni emotiyo gi
gimamoro dong eme gigego koketo wika koro ma wiye ok ti ma nyiri ohero gi marach okawuoni koro gini okoth nigi talent
achieng abi ohero kony nikech okoth ti
kuma gokoko
kas en gi gima gokoko
yo kumipimegono ma okodhi maber but gima gokoko
kuma mtoka yao koro inyipana wanyoni
call steering bedo ga kono
Bwana! Bwana!
Koro, okoth nigi gima gokoko. En gi something. Iwinjo? Of which, gach okoth ten gach okoth. Ok en gach miyo. Okoth, kaka no nyecha konu last time, okoth gin achiel kuom jothumbe manonyombo. Kaka na uchaka wacho kapok ne dhogo lwar. Kapok adhi e show machielo. To nakona okoth to nyombo, but is arrogant. Iwinja? Koro arrogance ne nyocho wawuoye mar okoth to pod kapok odhi mang'eny to kendo nyar tobi nosepado nyar tobi ma kendo nyar kendo gichak giwere kendo gidhak neno gigi gin gik matimore iwinjo gima ne timore kind okoth gi achieng' ne nyalo bet ne nyalo bet ne samoro ne gin e relationship ne gichodore iwinjo nikech kata king'iyo nungo achieng' abi nyathi ka nungo ne yom komaka maka ni pododo miela samoro pero ne deri runda ka runda no nitie kaka rundo orundo runda no
en ogo runda to
rundo orundo runda part of runda iwinjo koro gik mineno koro ka okoth obedo ni pod odwa nene
chien kiyany yuoro otang'o
chien no ma to kiyany
Bwana!
Kata ni bedo ni ji wacho ni piere dongo ja samuo to mata ok yany. Wacho ji wacho ga ni piere dongo ja samuoyo. To ma to chien kiyany. Iwinjo. Koro ka gigi ka inyalo bedo piny ng'iyo and then mondo mi nyako ni be tim clips kata wende mag okoth nyaka nukete kilos in one way or the other.
Mano by the way mano gima sani koro wadwa kwero jok madwa ne jok ma mathone celebrity a moment ma wan waneno kisetimo challenge molo mang'eny mar ng'ato wang'eyo gima en
ok wadwa wuoye
ni kawuono itimo challenge mar Omari kinyi itimo challenge mar Omari poster ne bise wan wang'eyo
bo kwa bipenji
wapenji bato
to wang'eyo We is not children.
Wajin walisi kwa lesa
kwa. Wako tu gine ne.
Kutuwa ngoa.
Digibauti kati mbele.
Kori, generally gini kaka uok. Jomoko koro chako loke marachi ni uura po gidwa bedo ge scandals mangeny mag mon. Kia ni inere kaki neno gini. Jomoko be wacho ni geni mano ema uso jathum sama nyinge gine kamano sama nyinge kwayo. Akeni into ere kaka nene.
Ineno.
We analyze tu oko wach ni ati mekwa gi final.
But gima temo wacho kata ma be onego bede beda final. Ing'e ni kisebedo ni in jathum. Kata ni sebedo ni
gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero. Kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingodi uchenge kaka mag nyuol, mago duto watimo ebwa ot achiel. Chunye segombo, logo mawuoyo gi nyadhi, posta mayuayo ji machiegni, kik chandi, rieko wa nika mar miyo paro ni duto ngima manyien. Yudwa YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 achiel achiel, 92 adek ariyo, 74. The Nash Pictures, waparo ni kinde, kendo wandiko sigana.
Lamplight. Iwinja. And I have a family. I have to respect my family. Iwinja. I have to do everything. I have to respect my fans.
I have to do everything possible to maintain my
family. Yeah. Fans give nyaka gingene ngane nga modimbore. Ineno thumo angla, kumopogore go gi thumbe wa mag locals, mag nthendo wa masane gi machielo gi, mag giso ili gi. Enene, iyodo ka, thumo angla igoe ne joma oluo, joma dongo. Makati kibiro clubs ma town ka. Iyodo ka jodonge ma dhibudho ka, chivinjo, joma nigi heshima gi. Koro ka joma nigi heshima gi, imbe nye kinyis ji ni imbe nigi heshima ni moro. Iwinjo. Koro ka ijo angla, ka uono, oyudi gi example eda yon inyono scandal odhi kiny in ga Queen Ochogo inyono scandal odhi kiny in gi Queen Nyandewe inyono scandal odhi orucha ting'ata tachiel inyo koro kata debedi ni ginene onego bedi ni ibedo kata ka ichodo chodo jichodo iwinjo kata kichodo tikao chodeni ni imiketo piny iwinjo loo achodeni mondi ket tichi mbele. Ok ni koro inda gini tok chodo. Inda gini gobe chodo a chodo.
Eee!
Inda chodo. Uri nyandari?
Aa. Poka winjo.
Aa, ino poki winjo. Bange igado. Ino gini.
Gange
ga. Ginda.
Unyandari, ene nga ma orito. Mana chen kanyo.
Cho.
Ebono.
Ma, sokoro.
Ebono lokore.
Ok, de lokore. Sa, ni gado. Mangu ima wangeyo. Kogi sa ochiko. Wekana ka pok sao chik saburu. Nya kose teri gari. En wana wano, urito kataka en magigima no, kataka kukwarana no. To ene gari. En oso di uluru ne gari. Koro irita, irita wano boso bi, oka unyare gede, oka kakane gede. Mano katicho di oko, to katicho ne mta, to wange angeni nya migori ni. Orido, jine ne.
Wana ngome wacho no.
Mano koro.
Ngome wacho no.
The same. E kako nego bedini okoth jarapogi benetiyo. Ok ni...
Maniso ni joge to, iwacho ni chodo te?
Haa, chodo to
gichodo. Kaka kitini?
Haa, ee, chodo to gichodo.
Maka toko nikono ni baba chodi, to ne kaka kitini?
Eee, to rangi nitaime chodi nana. Itaime chodi, Itaime chodi to gino sibiru ni, koo kichodo to bokethe mabe.
Buwala!
Ato koo ngadwa sapoti, koo kigine na. Ngini,
nyiri, ee. Nyaka.
Nyirigi, kaini giliwete nono, kaka achi ngadi.
Hey! Mwana!
To promoti, manakoro gimia giliwinyo nungone, to landi, iwinyo. To kapo nono nigile ni.
Eda yono ngano, achi ngadi oke gire moro.
Ado ngani kisi andane.
Omen si andane makuro gole.
Hey, gole oko.
Oh, mwana!
Ya, mana diye. Yani pesa maeni wakini unge pesa. Aching abi bene ya pesro pesa ne podo ok ene class monego bedini maintain okot jarapogi. Oko nyal maintain okot jarapogi. Gimo nyalo timo ne okot jarapogi maber, ma best. Eno land thumbe okot. O land shows.
Ndele
jesi anda ndu. To uwinyo to di. Uwinyo to di.
Chiemi peyang.
Goro mera.
Se, come one, come on.
Hey.
Please come. It is too late.
Ka scandal moro wuok. Begi chak gichoro achora kamano. Mago koro tich ma sianda koro sianda gine ne mane gima koro nyalo lando. Iwinjo. Koro nyalo promote Okoth in that way.
Manyisa, idwa timo wacho ni achieng' abi gine group mag joman gi sianda jo hawe.
Nyaki onge sianda ng'ama devi onge.
Mane gi sianda sibe ane gi loka.
Mane gi sianda be teru Dubai chamo. Koro gik man kama.
Oje marge si anderia mune gimon.
Ineno gimano kotho timo. Ineno chiegi kata si anane tenzi.
Gimano kotho timo?
Mar riembo dhakoni. to lok en gima ber.
Ingeni onge gadieri ni noriem dhagone.
An aonge gadieri, donge nakonago an owuon ago sime to confirm ni dala kanyo be. An go kotha ng'eyo. Ago simu ne jo jirende makanyogo. Ako ni ato dhako mwinjo wach ni aonge gadieri.
Ode.
Koro nyocha kata ka joe ni dhake mano uwo. To gima apa ni dhako no bende keche gima ng'eyo en ni ka scandal ka wacho mama ne omako gi ga off kamano to mama ni miduogi rodho ga. Iwinjo. Chieng' cha achamo gweno gi chuori. Kise gine ne kose chamo gweno gi chuori chuori duogo rodhie. Kiyenyo. Iwinjo. Koro gik machalo magi koro samoro no oepo mondo mi otim kwe wiye.
E nong'e ang'a ni gini kaka osewuok.
Oda, adhi go guok. Ayanyo tadhiga.
Nong'e ang'a ni kaka
osewuok.
Ey. Awuok na chon kapok odi
emo. Kapok koro muor. Koro alitna. Koro be.
Otiyo gi thumbina. Awinja winja to kika ne gi wang'a mo. Obi winja winja.
Okodwa neno.
Awinja winja to kika ne.
Bisaine.
Iwinja winja mana kibene dhe. Ka in kanto to wangina manya kange
neno. Chon, kani seneno ka baba u kata mama u. Sana sana juma mine. Juma mine ngane mana wa. Ka ponono gino di okungo koko. Umeri. Nekoni nango. Okidire ego tenayori. Ngeni. Kumuinyo koko chako no. Iwinja winja yagi ngwech koro oluwigo madir ng'eyi na kon nyathini okiriti koro kata ka luwigi oka ng'eyi kuro tisedhiga
iwinja malete magolo ndieke ring'o nyatobi onge maber
mano okay miluongo ni mwanda mondo chichi gogoya goko ni ma kuma gikeni aidhi goya idhi yoka kecho ngaga ma ber na setu mo kumara ni
se chope mbui mali sabi gene lande
ko ngeni ko ngiyo ka ko ngiyo nya ko cha bene ko ngiyo kaka ja ko cha nungo ne yo mo ko sa moro da ko ni yo moto ko godo ne chwora nya yo mba matin koro mi angne pada
mama ka te ma ke le mer mita ngo nya ke chie mo mi cha mo no bore ne ne dok mero
koro gi ne no kaka gi ne koro yo do kanyo ka go kwan mbele gi chie gi system kaka gi ne ne controller
chenga bibe songo ga chiema enya chenga
a macha kusungo chiemo macha kuru moyo chiemo
oh abi ko
omo to jo angla gi kimo biro yoki biro yoki eri biro yoki mana round mana ka
ndal mo ka winjo dongo a winjo ka cha endo ni kapok ma wuok na en ga gi ngat moro ma jamalo ko
ineno ka a jok ma nyiri machalo achieng' kineno kosikawo theri momoga oko ka kineno koro mocha mano koro nyisi ni gini en gir public
omachaga public
macha koro gir
public makata in kopo ne duong'o maber to in gi toilet pepa nyama pielo
pepa no pepa part of it no
pepa
part of it no ema ka in go ngata niyo
oh manyo pesa
kaja Kori gani kanyo? Kori already. Kone nebe nikech nying. To jo papers. Timi yoga miegi ni nikech papers. Iyo ya kor ka a kontu ni chiwe nikech ka chiwo to I'm dating Omari. I'm the one dating Omari.
A big name.
Big name. Kore kia ni kare big name ni tuse date mato majaraba kwa kade to big name ya kwa kideti ni tu nyoche kwa chamu gwende kaa nyoche kwa dhiyo chamu gwende kaa ingeni kikmoko ndiye magare kinyo ngayani ngama dike dako nyarito bibe koro kikawe kwekime dako ni hivi nyo gikoro kikawe kwekime dako ni
kaweri ni nyarito bino mate
kwekende kwekende One kwe mwalando and mosuki merembe oh
kwekende one kwe mwalando
no isake saka vero ya kwekende
ngama winjo kwe kende no koro
ne wer ka ya sa iru winjo
ne nyakora mogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembni wa magin 0-1-1-9-2-7-4 kata 0-7-2-5-6-2 kata 0-7-6-2-4-5. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN. Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuok kuom mi matiende ni onge.
Isebe.
Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kuki dwa kete gatwa bruketi githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.